ma hop timu hop rakutanga kuya kuti teka
mapata nina chinja unge benten vangani vandakada iri wrong ten vakanga vanditengesa nekuda ten kusaziva vandisungisa pasina chen zvichidudzira kuti vese havana brain sawira mukuru ndiwe
Yeah.